Minister of Cooperative Governance and Traditional Affairs is Velinkosi Tlabisa. Deputy Minister of Cooperative Governance and Traditional Affairs is Dixon Masemola.
Ingonyama yamaZulu inethemba lokuthi ukuqokwa kukaHlabisa kuzobuyisa isithunzi sobuholi bendabuko okhulumeni. Sanibonani iYouth endala. Iindaba zesiZulu ziyatholakala njalo nakwiPrime Media Plus app kanye neEWN app.
This is Eyewitness News.
Umi isiZulu kaZwelithini uyemukela iCabinet eqokwe uMengameli Cyril Ramaphosa izolokusihlwa. Nathi tshengisa ukuba nozinzo kanye nobumbano. Estatementeni esikhishwe ihhovisi laso, isilo sihalalisele bonke ongqongqoshe abaqokelwe ikhundleni, sathi kumele bakubeke eceleni ukungaboni ngaso linye kwezepolitiki bagxile ekuthuthukisweni kwezwe. Umengameli uqobekele umholi we-IFP uVelenkosini Hlabisa esikhundleni sikangqongqoshe wokubusa ngokubambisana nobuholi bendabuko. Kanti ke kusenjalo, uthi ukukhongolosa ukuqokwa kwalabo ongqongqoshe namasekela ongqongqoshe abaningi kangaka bekuwukuzama ukuncikisa amaqembu ehlukene ezepolitiki ekhulumeni, kodwa kuzoba usize ekuthuthukiseni lelizwe ngokuhamba kwesikhathi. Umengameli umemezele iy'khundla zongqongqoshe namasekela ezingama-75 nokuwuyena uhulumeni omkhulu kunabo bonke aseke babakhona emlandweni walelizwe. Umengameli uthe ukubona kubalulekile ukuthi wonke amaqembu abambe iqhaza kuhulumeni wobumbano abe ney'khundla kwikhabhinethi.
That increase is marginal in the context of the need to provide a balanced and reflective national executive that caters for the outcomes of the election. So the ANC acknowledges that the president had to take this difficult position, but he had to do so in the interest of forging political progress and cooperation that is in the interest of the people of South Africa.
Kodwa ke EFF ithi lezi ikhundle ingaka izokwengeza isindo emahlombe abakhokhi bentela.
What is more concerning is that this cabinet has been increased, actually bloated, and this means more pressure on taxpayers, and it is done to allow for the accommodation of racists and their policies in high positions of power.
Ubuye kwazamazama umhlaba futhi egoli entathakusa yanamhlanje kanti ke noma kungakaqinisekiswa kahle hle kodwa imbikithi isikalo sako sibe ku 2.6 ku Richter scale. Lokhu kulandelwa okunye okwenzeke ngomgqibelo okusihlwa konako kuqale u-3 ku-Richter scale. Ukuzamazama kwanamhlanje kuzwakale kakhulu ezindaweni zase-Midrand, Roodepoort, Randburg kanye naseSoweto.
Tremor reported in most parts of the city of Johannesburg, especially areas like Soweto, Kibla Park, Naturena and surrounding areas. At this stage, there were no injuries which were reported or major incidents which were reported overnight through our emergency call center. Authorities still has to confirm its seismic magnitude.
Sengathi siya ngokuba ngconywana isimo sikagesi kuleli kulandela ukumemezela kuka Eskom ukuthi useqalile ukusebenza unit 5 ekusile power station. Ukusebenza kwalesiphehli kuzokwengeza ama megawatts amakhulu ayishagalombili kugesi. U-Eskom uthi ikusile izophehla ama megawatts ayizinkulungwane 4 esewonke.
This achievement aligns with our commitment to maximizing grid capacity.
Sesiphetha abaculi bakuleli bayaqhubeka nokuqhakaza emhlabeni jikelele. Isihlabani samapiano uTyler uthola ama BET awards amabili. Kwathi uMakhathi wathole yodwa emcimbi nobubanjelwe ePeacock Theatre eLos Angeles izolo. UTyler nodume kakhulu ngengoma yakhe esihloko sithi Water. Uqokela ukuba yi-Best Artist kanye ne-Best International Act. Kwathi uMakhathi wathola i-BET Viewers Choice Best International Act.
This is crazy. This is also very heavy again. Firstly, I love Sexy Red. Oh my gosh, I can't. I love her so much. This is just such a gift to be here. I just want to dedicate this one to Africa. You know, I wanna dedicate this one to all the African superstars before me that didn't get these opportunities that I'm getting. Africa to the world, guys!
Nibe nobusuku obuhle.
Eyewitness News, in touch, in tune, and independent. For the latest, log on to ewn.co.za or ewn.mobi.